isikhwele siyakubula mtshana womuntu suli sinyembela chula mtshana womuntu mina ngikwazi ukhalelani chula mtshana womuntu mina ngikwazi ukhalelani
Ukuthi ngiyakududula bhe.